Inama yo gukora intonde z'abahoze mu ndongozi z'umugambwe CNL muri komine Kiremba ukiramutswa Agathon Rwasa yabaye kuwa 18 rusama uyu mwaka warayirongoye nkuko tuvyiganirwa n'isoko ryacu n'uwitwa Habiyakare Pascal asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD aho muri komine Kiremba afadikanije n'izindi ndongozi z'uwo mugambwe intumbero ngo yoba ari iyo kubazimanganiriza ubuzima kubera ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
Inama zo gutegura ababisha ubujyanama nyakamugabo ikabera muri permanence y'umugambwe CNDD-FDD komine Kiremba ndetse ni gakeri ziba zatunganywa n'uwo nyine Habiyakare Pascal yafatikanije n'utwara CNDD-FDD muri zone ya Kiremba ikaba bikirimana na Sergio ari kumwe n'utwara imbonerakure muri zone ya Kiremba twamuhinze b'intonde za ndoki n'izindi mbonerakure hanyuma muri izo nama bategura intonde Sinyo na magayo, sinyo na mshinga matika kwa saa gato. Batikiretwa kwichwa, waka ango, kuhuko, wabge, kunye wa mkama sente kutetengu warabzanga.
Aha, iso kujia achu, liravuga, aunge mumbazina inya nga magayo, zashizwe kurizo nonde.
Walikoro kwa chane, walikuru kurutonde, na wasanzo wa mulizo ne Kiremba. Kuko, indongozi mishinga zari zisanzo ziwa. Ame mumbazina, atonda kukwa chana zimbele, nuhui tuko kavaa kweze basiano, nimhira angeza karaveri, hachirutimana karaveri, kilukwisha kabenjami, zivachinga damasi, mituko vizimana, manalio simoni, ikanuru tonde rule ule chane gosi, kwa wawona ko, batilezo kuzimanganiriza ubuzima.
Igitangaza kikongera kikanababaza cyane abanywanyi b'umugambwe CNL ngo ningene bari kubahigwa buhongo kandi uwo mugambwe CNL wahora utwagwa na Agathon Rwasa haheze igihe yarawatswe n'ubutegetsi inyankamugayo zo muri komine Kiremba zigasaba nyabu na barongo uyu mugambwe CNDD-FDD kuva ibuzimu bakajibuntu bakareka kwama basesa amaraso y'inzira karengane
igitangaza rero inyankamugayo nuko bashobora kubategura ko aya mabi yose kandi bitekaniye Yezi neza ko n'uwo mugambwe sinere bawatse abandi bawurongoye bakawihereza abandi ngo kate ibikorwa bya politiki bariko barakora tugasaba indongozi za CNDD-FDD muri komine Kiremba mbere no ku zindi nzego zeze intwaro n'abandi bagize amateka akazina muntu gukurikiranira hagufi iki kibazo kuko gusesa amaraso ntitubona inyungu bishobora kuzanira komine Kiremba cyangwa igihugu cyacu Burundi
Mu ruganda rwa RPA twarondeye Habiyakare Pascal arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Kiremba kugira atange umuco kubijanye n'izo ntonde ariko ntitwashoboye kumuronga